Jay Sadiq.
Nime realize that nimetoka mbali
kupea ita end in death badala ya kusifu God.